Sanibonani sanibonani babukeli emakhaya lo onibingelelayo njengamanje la eMluda TV uMC Mluda engithi nje mawuqala ngqa wena ungena kulo mabona kude wethu sacela uklikhe usubscribe bese ungakhohlwa uklikhe notification bell ukuze thina njalo uma sifaka ivideo enja kuwo wena oyithola kuqala. Ngiyazi ke mbukeli okanye mlaleli labekhaya ukuthi kade sagcinana kodwa ke sengibuyile, I'm back, ngiphethele indaba ezimnandi neyishisayo. Namhlanje ke siniphathele umculo umculi wekwaito laphana uDJ Tira. Ngifisa sibheke kabanzi laphana impilo yakhe nokuthi wakhula kanjani nokuthi wafika kanjani nje emculweni wekwaito. Ayisibheke laphana uDJ Tira, igama lakhe langempela umthokozisi khathi. UngDJ aphinde abe nguproducer, aphinde abe ngumculi wekwaito. UDJ Tira wazalelwa laphana eThekwini mhla ka 24 August 1976. Wasesuka eThekwini waya kwaHlabisa. Umsebenzi awenza uDJ Tira, uNgDJ abe ngu-record producer, aphinde abe ngumphathi we-afrotainment. I-afrotainment ke inkampani yakhe laphana asayinise kuyo abacule abaningi ukubala khona iQwabe Twins nabanye abaningi ke laphana nayo ke laphana afrotainment. Imali ayiholayo ke laphana uDJ Tira ilinganiselwa laphana ku 550,000 US dollars laphana after ama deductions. UDJ Tira waqala umculo laphana ngonyaka ka 2000. UDJ Tira uke wasebenzisana nabaculi abalandelayo okubalwa kubo iBig Nice, uSindo, Distraction Boys, Maphorisa, uDJ Clock, Night Music, Bebso Dumo, Qwabe Twins namanye ke abaculi abaningi. Kanti ke uDJ Tira usosize abantu abaningi ke laphana endimeni yomculo, abatakula bangelutho abafake laphana e-afrotainment badume nabo bakwazi ukuthi baphile impilo engcono. UDJ Tira ke laphana unezingane ezintathu kanti laphana ushade nogugu khathi okuwunkosikazi wakhe. Siyabonga kakhulu ke babukeli okanye balaleli emakhaya nokuhlala nathi kuze kube lesi sikhathi. Ngiyacela nje ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe kanti nasilandele laphana ey'nkundleni zokuxhumana laphana uFacebook nje useshe laphana uMluda TV bese ulakha ipheji lethu, nakhona siposta izindaba ezahlukahlukene. Siyabonga.